aku tamai te moko puna koea ki te kata mai ahakoa ki te moe koe aha tō kata kata ki te moe moe apea koe te moe moe akua whiti atu koe ki ngā petu marama kia kaha taku moko puna kia u kia manawa nui piri mai ki taku mā mā aku koe tiaki whakatipu me ngā wari tō moe me ngā wari Whakamahana ia koe